sen kwet size. Tundeka ise muvizibu vinchi ebyo mukwano omutima gwange bakumenya menya da umaso kange njava gayekoyo kwenjagala naye nkusaba mukwano tonebuliranga nomenya omutima omwoyo gwange baby. Yeah.